olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mai utala ili sbs.com.au/samoan.
Ua whaalia le minisita o le NDIS, Bill Shorten, o le aale toe tauwa I pālota mō le pālemene o lumana inei, ma o le aali taea mai upuwhai I le mai ai o le se fulma le fitu o tausanga, o se ei, o se sui whaipule o le leipa I le pālemene tele. Na iei le teimi na māwalungai le talitanunga I le aveo Bill Shorten ma pālemia, ae ui e tau aveina le taitaingo le leipa, ato ai ma lei tū wangai, ae na whaia ina I pālota masuia I le taitaingo le leipa, ia Anthony Albanese. Nā whaalia Bill Shorten I se talanoanga ma le Channel 7, na te le misia le te leopo ele a wai whaatasiai malona a inga, ona o ngā luenga whaafaipule. Na te le misia foi, le au pāla a ai, e whaia la fonga whaifai ia te ia, ilunga feso o ta inga te lewabave.
One thing though I am looking forward to is I keep a bit of a rough count of the nights away when you're a politician at a sort of a senior level. It's been about 130 days each year where I've just been away wow. at night. So that's longer than 6 years away. That's longer than World War II. And the other thing I'm not going to miss, but probably some of it is, you know, all those cowardly keyboard warriors who write crap about you, I can read it. It doesn't change my mind at all. But when your family's got to read stuff, at least maybe, you know, that'll give my family at least a little bit of relief from having to, you know, put up with the slings and arrows, because your family are conscripts to your career and your aspirations.
Le minister o le NDIS, Bill Shorten. O le awha awau ona whaingata ale tausing o le saifuanga e maise mō tūpulanga talavou ma ilato o e māua le lalo tupe māua matutongi pe awha awau ona māwalunga le tūlanga o le inflation ma si itia le awha I o tangata elea I ni ngā luenga. O le lapata inga le neima I le kovana o le Reserve Bank of Australia, Michelle Bullock, I lana saunoanga I le Media Club I Canberra, I le Viasane.
Ultimately, we'd need to slow the economy down by more, which would result in a larger rise in unemployment and a higher risk of recession. The cost of job loss is very high to individual workers, and it leads to persistent earnings losses. This experience is consistent across groups of workers, but job losses tend to be disproportionately borne by some members of our community, the young, those that are less educated, and people on lower incomes.
Le kovana o le Reserve Bank of Australia, Michelle Bullock. I se suesuenga a le faletupe le Westpac, na iloa I le mai leia, ma pue ina e whainga tau wha se sepo o scams, o le lata I le lua se fulmele 5% o tūpulanga I ausetalia nei. Nā tā uai o le whaafita auli a fua mai I le tele o le teimi o tūpulanga e whaadu I lunga o le social media, iwa se fulma le 5% e atoa le tolu I tūla I le aso on average I le social media. Nā saunoa le whaatonua o Aunanga Corporate Services e le Westpac, Carolyn McCann, e te taone e te fuafuanga e pui pui ai le whanau mai le mai le ina e scammers I lunga o le social media. E tusai ma whaamatalanga mai le ofisa o le eSafety Commission o le teleo company social media e yeitu la whono whaavae e le ma whaiei e tamaiti I lalo le se fulmele tolu tausanga le mātutua o na lātou whaonga aina alo fesa o tainga peitai ua lātou wiloa pe o le lua se fulmele lima o pasene I le lua se fulmele lima pasene o tamaiti le vā o le valu mana se fulu tausanga le mātutua lātou te whaonga aina le social media pe whaatasi I le vā yaso. O lo tu o ia le matanga alue ngore soifua mā lolo ina I le Gaza, le whaai unga Israelu, e poloka le awa le whaai ngoina o le Salah Al-Din Road, I le itu I se saute o le Gaza Strip, ua le ma whaiei o na sao I te tonu vāenga o lo tu whaina tu I pui pui po vaccines, mō le wha ama I o le polio I whanau I le Gaza. O se tasile nei oi tūmālo, o loo toa tele ei te maiti o loo fia whaiatu I pui pui, e pui pui ai mai le polio, na whaailoina se malianga mai Israelu I le tāo fia, o le taua ina ia mawhaiai o na whaia ngā luenga o le polo kalame o tui pui pui. I le teimi nei, ua se la uiva se fulu afe tamaiti ua mai au na whaia tu i pui pui o le polio i le cancer strip. Na ai oi le sui o malo au whaatasi, Stefan Tuyerik i le whainga malo i Israelu, e whaasao ngā luenga la veai, e le ngata i le polo kalame o tu i pui pui, o mea ai, bai la au matonga fitinga, ma le te leo isi au aunanga.
The humanitarian situation in Gaza remains beyond catastrophic, and we still do not have all the conditions necessary to support people near the scale that they actually need. Ongoing hostilities, insecurity, damaged roads, and the breakdown of law and order and access to limitations have resulted in critical shortages of aid, commodities to sustain operations.
Le suyo malo au fatasi le Gaza, Stefan Duyerich.
Toi fia fa'afafonga I nisi tala fa'apea? Fa'afafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po'o fea lawa I mawailau podcast.